waleya mun kɛra sababu ye ka nin kɛlɛladege ninnu sigi sen kan n'a bena to sen na fo ɔktɔbru kalo tile bisaba ani waleya mun kun na a labɛnna kabiri dankarili ukrɛn jamana na irisi sinitigiw fɛ alliance atlantique OTAN jɛkulu be ka mɔgɔ minnu kuma bɔ bena kɛlɛ wuli ka jɔn ni kɛlɛladege caaman de sigi sen kan ani k'u senbɔ diɲɛ kunkanko mankan bɛɛ la an be wagati min na komi sisan fɔlɔ u ka sanyɛlɛma waleyaw bɔli a ma sariyakisɛ tara studfast nun minnu ye wulikajɔ kɛ a be se pankuru bi wɔrɔ ɲɔgɔnna ma k'olu lawuli ka jɔ ameriki jamana ka mugujugu pɛrɛnta dili mun be se ka taa yɔrɔjan kosɛbɛ n'a be fɔ a ma b52 n'a be se ka sanfila yɔrɔ caaman de lasɔrɔ bɛlgike jamana sanfɛ angilɛw rayɔm-ini jamana kan ani ka fara kɔgɔji kɔrɔnfɛyanfan fɛ jamana 14 dugu bisaba nunu na minnu ye bolodimaɲɔgɔnma kɛ k'u sen don nin waleya ɲi na nka faransi semaya la minnu n'u ka politiki tabiyaw bɔmjugu nukliyɛri minnu b'u yɛrɛ ka sariyaw ta ka ɲɛse bɔmjugu hakɛw kɔnɔna na OTAN jɛkulu kɔnɔ jɛkulu ɲi kɔni ɲɛmɔgɔ jan stolger y'a yira k'a fɔ
and then of course we also have heard the veiled nuclear threats coming from Moscow
ko walasa ka ni wulikajɔ ninnu sigi sen kan ani ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin irisi jamana ma bena kɛ tamasiri kolonba de ye n'a ma wuli k'an jɔ kɛrɛnkɛrɛnninya la ka jɛteminɛ kɛ irisika ni wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnin na ka ɲɛsin ukrɛn jamana ma a ye kuma min nase a ka dɔgɔkun tɛmɛnen ye kunnafonidiw sen fɛ an k'an k'a faamuya OTAN jɛkulu ni a ka laɲini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun ye an ka jɛkulu finitigiw ka waleya taliw de ye waleya ye waleya min be se k'a to kɛlɛ in be se ka warakata ka taa a ye mun fara a kan OTAN kɔni jɛkulu y'a yira k'a fɔ k'u ma yɛlɛma foyi ye Irisi jamana ka mugujuguba nukliyɛri waleyaw tali kan u ye jɛteminɛ min sɔrɔ kremlin jamana kɔnɔ ko nga ko farati b'a ko la Mrs. Stormberg ye kunnafoli mun nase
threats the nuclear rhetoric and the veiled threats from Russia are dangerous and reckless.